lakhona tintfo tingayi ngengcondvo yemuntfu. Tintfo letendeka ko tingayi ngengcondvo yemfundvo. In our days, tintfo letendeka ko atingi ngengcondvo yolwati nangenhlakanipho nangemali. Kunetintfo letingacondzani, kunetintfo letendeka empilweni letingahlangani. So for you to survive, you need to come out with a plan to survive.